Hoi anora e tiwi, hei whakawhānui ake ngā kōrero ki tēnei take mo te awa o Waikato, Waimari e tātou i tō tātou minita i ngā take aorere o tira, māngai tōranga pū mo Hauraki Waikato i a Nanaia Mahuta, kei te taha tonu o tōna awa Taniwharau. Ara te awa o Waikato e tū mai ana e te minita, e te tuahine, e te rangatira. Tēnā koe, nau mai rā.
Tēnā koe, Scotty, kia ora rā.
Ko tēnei take mo te awa o Waikato me Watercare. Koenei ngā momo take kā tau i roto i te rautaki ngā wai e toru me ki Three Waters?
Hea huariri ki nō maira nō i tukuna tū te wai i a Waikato ki a Tāmaki Makaurau. Me pono taku kōrero atu i te tō mātou nei take tiriti mō te awa nei. Ko te mana nui he ture matua mō te ngā whakahaeretanga katoa te awa ko te ture whaimana. Nō reira, e ai ki ngā whakaaro o te kāinga nei o ngā marae, me aro atu ki te ture whaimana kia whakamanahia, kia whakahaere i ngā mana a ngā marae ki te taho o te awa, kia pai te rere atu, kia pai te rere mai, kia pai ngā oranga o tō mātou nei awa kia tata katoa.
He wāhanga rānei o e te rangatira e ohorere ana kua hoki a Waikato Tainui ki te kōti, ki te pakanga, ki tēnei tono a Watercare. Kāre rānei koe i te paku ohorere kua pēnei a Waikato Tainui.
Kāre, nā runga i te tino mōhio he roa te wā kāre i aro atu a Watercare ki ngā tino hiahia o ngā kāinga, o ngā marae kei te taho o Waikato. Ko tā rātou nei tino hiahia, kia waihotia te mana whakahaere, kei wāinga nui ngā marae, kia kite ai ōna pāinga katoa ki te āhua o te awa, me tōna rere ara ngā kai kei roto. Kāre te kaunihira Tāmaki anō e tino whakaarohia ki tērā o ngā kaupapa, tērā o ngā hiahia o te kāinga nei, i raro i te ture whaimana, i roto i a mātou nei take tiriti. Nō reira, koe nā te take pea, ka whai whakaaro te iwi, kia wero atu ki te whakapai o te kōti.
Me taku whakarongo atu ki te wairua o whakautu e te rangatira, kei te tautoko koe i tēnei whai a te iwi, tēnei wero a te iwi i a Watercare, ne?
E tautoko ana hau, nā hiahia o te marae, kei te noho tonu ngā mana whakahaere kei wāinga nui a tātou nei marae maha ki te taha o